Padziwe online TV.
Ndokulandirani Padziwe online TV.
Mwa swela bwanji kwina kulikonse kumene inu muli. Ugu ndikulankhula kwa akamulepo kaluwa. Takhalani bompo kuti muamve kuti kodi akamulepo kaluwa lero akudandaulanji.
Zikomo, good morning. Once again. Mafunira abwino kwa nonse amalawi. Ine si ndi mafuno ndi kutekera kuti kapena ndi chifuniro chozaima pa president ai. Koma ndikuvutisidwa kwambiri ndi MCP government. Mpaka lero ndibwereze Saturday pa 27 July telefoni yanga sikubwera ya telefoni yanga apulisa kusungabe kodi mlandu umene nala kwenu kwa ukuru nduuti tanduza na polisi mundu uze chimene musungira telefoni yanga ndino mufuna ndikale mwanji chifukwa ineyo ndilibe ndambishoni kuti nzaima pa president ai chimene mkundizunzira ndi chani kapena ifa champando kurumpi east amene maganizo ano inoyo muli nayo kutazaime kurumpi east amene inuyo muganiza ngati ndi malau wenwen kuposa malau wose ndi ndani ndofuna telefoni yangayo chimene mnandimangira sindikuziwa pakari pano bedi sindikuyuza so ndogona pansi shuka mnaphwanya bedi langa mnaphwanya zose zanga za kunyumba chifukwa chache sindikuziwa chimene mnaphwanyira bedi chimene mnakaphwanyira zose za kunyumba ndaonaso kuti mnang'ambaso ma sheet bed sindikuziwa chifukwa chani mnang'amba ma sheet bed a polisi sheet bed inatukwana chakwera bed inatukwana chakwera anthu ino a polisi amene anakutumani kuti mzaphwanye chinthu zinu zanga kunyumba ndi ndani amene anakutumani iyo ndikufuna ndimuziwe kuti anakutumana kapena chifukwa cha position imene ndinayo ngati MP anthu ndimayesa mumamanga munthu chifukwa chakuti afuna akangane nda president zachirima zikunenedwa chifukwa chakuti kapena amafuna kuti nayesa zayimire zachirimazo koma ineyo ndilibe ndichifunireyo ndizayima pa president ai chimene mkundizuzira ndi chani chimene nenalakwa ndi chani kodi munthu jananena za ndege ya chirima nenso mkumvutisa mkumuzunza mene mkundivutisira ine ndalakwa chani makamaka kuti munditengere pra amayino a inspector general ndikumva kuti mujeni osa ndikumva ya muofisi mwanumo muli mabotola jamata anointing oil anointing water ndithudi anointing oil oyo ndi anointing water amene ana ma office man na makamaka akuluakulu nonse ku polisi mukupemphera zoona kwa mulungu kuti mukupempheradi zoona mukumapita mumachurch kukatchula zina la yesu zoona pamene apolisi inuyo mayi ndi apolisi anu mupita ku nyumba kwa munthu asanalakwe china chilichonse kukang'amba ma sheet bed kukabuja nkuthyola bed kuthyola ma wardrobe ama bed kuthyola ma wardrobe a dressing table kuthyola mawaujeni ma wardrobe anga wose woyika zovala phwanyani ndizoona zimenezonso ndizoona kuti anointing oil wanu amene muli naye ma offices mmanyumba mwanumo mmene mwayika ma office mathira mmamawa ndi mazulo ma anointing oil ma anointing water ndizoona kode kuti polisi iliyonse imene magwira ndamala ku Congress Party imakhala yankhanza chifukwa ndikudabwananotu ndikumva kuti ena akunena kuti chipani chani chimene mukusapoteni na polisi amala ku Congress Party chili bwino ndizoona zipani zonse kumbuyo zimakhala ndi zimene zonso zakuti zizikaphwanya mabedi anthu zizikang'amba ma sheet bed anthu zikauje nkuphwasula ma wardrobe anthu ndinakulakwirani chani makamaka ndi zambiri ndikuziwa kuti zimene mukuganizazo ama munthu wa kuba kunanena kuti ndikuberedwa simuyuza petrol simupitaso kumano kuja mate yetamva mubwere mawo ku polisi kuma wandale pompo mumapanga pompo kuti pakakamange ndrama zimene mamangira andalewo zimachoka kuti makamaka za fuelos ndiponso tu ine naononga 5 million kuthira mafuta magalimoto achibalanga amene amandisatira kumene ndili ndinaperekanso 5 million kwa lawyer amene ananditchaja 20 million kuti milandu yanga iyende bwino milandu imene ine sina palamula ndine ndikuti ndramazi andibwezera ndani mabedi angawo ndi ndani atandibwezere ndi amene akagula mabedi akeni zikhale mukandigulira bedi ino akeni zikhale nda apolisa ino amayi a inspector general ndi ma senior police officers ino achisuro mmene maphwanyira mabedi anga kunyumba kuchi mundigulira bedi ilo mundigula wardrobe mundigulira mipando imene mnaswa imene mnaphwanya manmuje ni man coffee table chonde muniyankhe ineyo chifukwa ndi mpaka pano sindikuziwa chifukwa chani MCP administration ikupima ndizuza ine through a police ngati chifukwa chani wekeni kukhala my own young brother nosati kuti iwe ndi wamkulu ndi ine ndi wamkulu ndiweyo kukhala iwe you are my young brother why are you behaving like this what are you behaving like this who is telling you to do this to me you have never been like this before you have always been a very loving young brother to me but who is motivating you to do these evil things tell me more who is behind this why is the sudden change you were not like this you were a loving young man a loving family man you have always taught your children your family good morals this is what you have done and today why this hatred who is behind that hatred who told you to hate me mundi yank ina amai inwa inspector general police ino ha nakuvoterani ku parliament kuti mukhale inspector general police after we are convinced that you are a good lady koma today what have I done to you I need answers what have I done to you anthu akumuchinji sankhaza mmene muchitawo anzana analikwa kuchena ankhoma susa nkhoma akaphwiti banda ambirimbiri akhoroviroshati ambirimbiri akumuchinji amene ndikwaziwa yohane jeno yohane ambiri amene ndikwaziwa amene have worked with them but they have never behaved in the way how you are behaving why are you behaving so badly like this I never thought would you would be like this. Mukupemphera kuma you are doing opposite. Tinari nda Archbishop wa daraja na mwaliraja. Aziyai. Muntu wabwino kwambiri. Ndiposo wa ulemu wake. May his soul rest in peace. May God comfort the angels of God comfort him wherever he is. Muntu wa ulemu wake. Muntu wabwino. Muntu wakonda nzake osanena zambiri. Kuma ina mai, ndo haku mchinjini zona. Mafuta amene muli nao anointing oil, amene muli nao muofesi ni mazio. Nizona basi mkapanye mabedi anga. Mkapanye muje ni kungamba shit bedi anga kunyomba. Nizona, mpanye mipando. Mugwese ma wardrobe nda polisano. Pazifuka zimene ni sina lakwe. Mkunina mizida kutindi manina za zandege. Pamene ni sina ninepo zandege. Mundu uze. Amene atandibwezere ndrama zindi ndani amene atandichite uje ni ndrama zimene ndapeleka kwa maloya kwa salatu 15 million kuti ndipeleke ni ndani mundu uze chimene nakulakwirani nakulakwirani chani inde ndikuzwa kuti kuluma MP awiri amene nangulukuzani nkhani kunena nkhani yakuti ineyo ndakulakwirani ma MP mozi wakumphoto wina wakumwera ha koma chimene ineyo mwati mwapeza mundu uze mlandu wake mnamna miziraso kuti I assaulted the police when that is not true and you keep on kunina mizira zinu zambiri mbiri chifukwa chani nakulakwirani chani makamanga ndikuziwa kuti simundifuna ndikhale ndi moyo ndikuziwa zonsezo mundifunira mafuna mwenu koma ndikufuseni kodi ino simzafa azikhale ino simzafa ino mai ino simzafa kapena president iwo azakhala wa muyaya amene anali zakale iwo sazafa ngati ine mu ndifuna kuti ine ndiphedwe how many people are killed in the past and those who killed those people in the past are they still living are they still living this is a question wonse amene machita nkhaza anzawo amene anapha agadama adik matenji a tribe sangara a david chiwanga sosolobara kukujeni kukumsanji wose wali ndi moyo mundu uze ngati wose ndi moyo amena mapanga nthawi ija kutibulana kuzomba nthawi ija state of ujeni cabinet crisis anamuchosa diso chakuamba aja wose aja ali ndi moyo amena mapanga zimene ali ndi moyo mpaka lero wose amena amatibula anzawo nthawi ya 1993-1994 ali ndi moyo wose aja aja wose aja ali ndi moyo mundu uze ngati wose aja ali ndi moyo inu muzakhala kum 2040 omwe muzakhala ndi moyo ma 2035 muzakhala ndi moyo ma 2030 omwe mundu uze chifukwa ineyo ndikudabwanani kwambiri nakulakwirani chani ndibe ni maganizo kuti ndiyima pa upresident koma chimene mukundizuzira ndi chani mpando omwewo wa MPU bwanji mungondiuza kuti akalowa musakayime ndikuvomerezani munduuze kuti akalowa simuuze koma mundibwezere telefoni yangayo chonde mundibwezere mabeda anga mundibwezere mawadropu anga mundibwezere pano sindikayimatu mukandiuza kuti akalowa sindikufuna kuti mukayime chonde oda maino a inspector general nakulakwira chani kodi kene zikhale nakulakwira chani ine achakwera nakulakwirani chani ine namba ndakutukwananepo ine namba ndakuneranepo chipongwe ndamba ndakufunirani mafuna abwino woyipa ine or kapena mlandu onapo ndikunena zina zoyipa against you I have never done that and I'll never do it because I know you are a human being you deserve respect as a president you deserve respect and I'll never be involved in trying to shout or maybe to do bad things to you no koma chimene inuyo mkundichita hate a president ndi chani munduuze nkhani ya chilima ikundikhuza pati ine or sakuti chilima kana panga ngozi nalipo nani ndi or kapena mnandiona kuti ineyo ndikuma kunenani kuti kaichano mundiuse pamene ineyo mnaona kuti inenda kunenani ndipate munduuse ine ngati ndikunena ngati zakuti mabedwa ndrama ma 3 trillion ndikunena zoona for that is what is missing in Malawi ngongole ya traffic pa 19 trillion kwacha and yet Malawi has told kuti is 12 or 13 trillion kwacha it's not and that is very true it's backed up by statistical you know figures they are there I'm not just dreaming I'm not trying to make maybe something out of it no but I cannot be personal to you as a president of this country I shouldn't because you are holding that office not because you went there on your own people elected you so I've got to respect that and people also elected me and people must also respect that so why am I mistreated like this kodi nana kwa chani chonde mundiuze kuchimene nana kwa chani ndofuna telephone paka mfuna kupa mwana amene angocheta just noble cause ya kuti candle lighting lighting of a candle is not a sin anywhere in the world not even the Bible a president mnara reverend and you are still a reverend and you will be a reverend because that is what you are I have never and you have never read any passage any scripture in the Bible that says to light a candle is a sin in fact there's an example in Matthew kuti anapita kuti mkagule kaya mafuta wochita kaichani ena nabwerako ena sanabwerere aja sanabwerere they were never blessed koma amena janabwerere they were all blessed so ine chimene nako ine ndichani kuti paka telefoni yanga paka lero a polisi amayi wakuisungabe ku area 30 ndi muli chani mu telefoni imo munduuze kuti telefoni muri chakuti chakuti ndesiti kupasa. It's okay. Ndikagura ina. Koma munduuze chifachani munandiranda telefoni. And chifachani you are still keeping my phone. Why you want also to kill my child? Why is it that your people are planning? And these people who are planning of killing, as if fusa kuti once amena nkapanzao kumbuyo ku MYP, a youth league, amena amapantu na manager alipo ndi moyo anyamata ino musamango yuzidwa facha kuti mumfuna drama za kuti muzika pasa ma girlfriends anu kapena muziki pita nawo ku Dubai mukagule zinthu ma perfume amene mukuthirayo sizikuthelani bwino tandisiyani ine ndi family yanga chonde futi zanuzo mukaphere nyama ine si nyama chonde kumwalira kwa chilima kusakhale celebration yanu yai don't celebrate over the death of somebody if you are celebrating a lot. I don't know why you are celebrating. Kumanda kuchi. Kulibe mwenu wake. Kumanda. Nanoso mzapita makoro analikuti. Azgogo analikuti. Saru kumanda kumweko. Muka peza. Inuso chilima muka mpeza kongo. Don't celebrate. Ineo have nothing to do with that. Neither am I celebrating the failures of Chakwera. No. Or if he is failing, then I should be celebrating. No. I should always be wishing him all the best in life. Osa tizmene no ugani zazo. Ai, kuma telefoni yanga, nibwezele ni chonde. Ndukumva kutukukuru mpisti mufuna utindikale pere. Chua chacha mwaika structures in Malawi Electoral Commission to make me fail, not to make it 2025 next year. So be it, kuma telefoni yanga. Ndibwezereni chonde, telefoni ndibwezereni chonde, a president, tauza na inspector general, andibwezere telefoni yanga, telefoni yanga ndamva kutasintisa, ndamva mauje ni kupolise kwenye nduusa, that was a very expensive Samsung, it's a very expensive Samsung, it's a very unique Samsung. It's not an ordinary Samsung. Koma utagura ordinary Samsung. Dimena ufuna kuti kapena akachita. Kuti kapena ibweza after winning the powers that be. Is telling them to give it back to me. Ai, ine telefoni yanga nima iziwa. Chonde. Nibwezele in telefoni. Nanesu nufundi ziuza telefoni. I should be online. Wasati ye duplicated thingy. This is a duplication because I can't stay without communication. Chonde. Ndara kwa chani, chonde. Ndara kwa chani, family yanga inakula kwirani chani. Mundu uze chime inakula kwirani. Discipline me from where I have made, where I'm wrong. Please, tell me the truth. What is it that I've done? Hey, chonde. Inwa kayaku parliament. What is it that I've done? Because to speak in parliament is a right. That's why I'm a member of parliament. Nde msandi chita, I fought for this mad party democracy. And I've got to enjoy what I fought for, what I sweated for. Nde chonde. Nibwezile telefoni yanga. Ndufuna sondi mulipile roya. Masara reziso sakulowa, malawa sezanga sakulowa, mkundika niza zosezo simu ndipasa shwachani. Kutikapendi lipile roya ayo, chonde, esesani. Inechume na kurakurani, sindu kuziwa. Kulidashipu wano, vizipitirirani. Koma pasakaripa on the expense of my family, my properties. Na gurandeka ndarama zitu, simena na panya polisi, simena na ngamba kunyumba ako. I don't know why. Yeah. Mlandu wake, mundu uze, upite ukoti, ndirowe seni ukoti nsanga nsanga. Mundiziwe, what I'm supposed to give it back to you.
kumeneku kudali kulankhula kwa akamulepo Kaluwa. Akamulepo Kaluwa lero adandaula kwambiri makamaka pa zomwe apolisi akuwachitira iwowa, ndipo akamulepowa anazona kuti ine ndilibe maganizo ozayimira upresidenti, nanga ndi chifukwa chani mukumandivutisa ine chifukwa nkadakhazo na kuti mwina mwake ndili ndi maganizo ozayimira upresidenti, bwezi mukumalimbana ndi ine koma ine ndilibe maganizo amenewa. Ndeno ino amene mmatsatira chano chimene cha Dziwo Online TV, tapelekani maganizo anu kuti timve kuti kodi mukutinji pankhani ya akamulepo Kaluwa, nanga maganizo anu ngorani kuti kodi polisi ikuoneka zona kuti ipange bwanji nkhani ya akamulepo Kaluwa. Pacha mwadziwa zona kuti iwowa akudandaula nkhani ija ya foni sana wapase, ndiye mukamapereka maganizo anu musayiwale ndithu kugundapo nkhani imeneyi. Musayiwale kupanga like ndi kupanga share, zikumbukwambiri kwina kulikonse kumene inu muli.